qala ngarbasha nkosi nkosi yomasikandi langishiya kabuhlungu langishiya nezi sebhekene nami aw langishiya kabuhlungu langishiya nezi awusebhekene nami isikhofa siyangizonda singibuka kabuhlungu ehleli khalunyembezi isikhofa siyanginyanya singibuka kabuhlungu ehleli khalunyembezi ihlole esikhofa ngiyalazi lakungebheki icala isercwebunyembezi ihlole esikhofa ngiyalazi lalingelibuki icala isercwebunyembezi isikhofa siyanginyanya singibuka kabuhlungu ehleli khalunyembezi awusinikika kanjeehleli khalunyembezi
sanibonani bathandi bomculo kamasikandi enhla nasezansi ngiyanibingelela kuyegeza lakamgube bafowethu ngicela ukunethulela nansi i-album entsha yegeza lakamgube esihloko sithi ihlole sikhova bafowethu ihlole sikhova lifikile ligalelekile from ngeyi-1 ika-December kuyoze kuyovalwa lizobe litholakala ey'tolo zakwadakota nakuzo zonke nje iy'tolo ey'dayisa umculo lizotholakala igeza lakamgube ihlole sikhova kanti nangakini uma ube nenhlanhla uyosithola sithi qhamthushu ngoba thina sabantu abakhuthele abanganqeni ukuhambela abantu ngicela-ke bafowethu laba abasilandela ngamakhamela uma ngabe sihambisa umsebenzi wethu kubantu bezenze ojubujubhu behambe besishuthe bengayeki-ke ngoba sesibonile ukuthi kuyasisebenzela thina ngoba kusuke sivusa nomunye ongazi ukuthi ngasibona sithi mempu ngakubo uma esebona kukhulunywa la kuma-social network ukuthi ayinanti igeza kanongoma lithengisa ama-CD usuke sesilindela-ke njalo nangakubo ukuthi kungenzeka sibone sonke bafowethu ngoba niyeqasheni yena singaniqashile qhubekani-ke nomsebenzi wenu omuhle niyeke ukusinyatsa thina lokhu esikwenza sikwenziswa yinhlupheko sikwenziswa uthando lomculo wethu nothando labantu ya so-ke sicela-ke niyeke ukuzama ukusithena amandla ngeke sitheneke futhi ngeke sishintshwe yinina uma uyitshela nje udaliwe zitshele nje kodwa ungacabanga ukuthi nathi sizobe sesiyifanisa nawe sesiyitshela njengawe njengamanje ngiphethe umfana omncane nawo ungqongqoshe mina nginekhono-ke lokuphuma mina ngiyoyifunela umfana onekhono uma uthi mina uyangithunda ngokuthi uzongithathela igidangoma uqambama ngokuthi uthenge nge-black card yakho yakwa-capitec enebhalansi ye-R50 usukuyikhohlisa nje ngoba uma uthi uyanginqunda mina usukungicitsha buka nje manje umfana engimphethe ukuthi ubaba kanjani umfana omncane ungqongqosho ongenamnyango uzobhema ukholwa ngempela bafowethu nanti ihlole sikhova asiyijabuliseni ngalo sehleni siye emakhaya siphinde sibonane futhi ngonyaka ozawo siyiphathe kahle siyanithanda kakhulu igeza lakamgube alifikile ligalelekile bafowethu
sanibonani bathanda bomculo wamasikandi lo okhulumayo ungqongqosho ongenamnyango untando yenkosi Khumalo ngizothanda nje ukubonga ithuba enginikezwe ubaba uMgube. Ngithanda ukubonga leli ithuba enginikezwe ubaba uMgube ukuthi nami ngibe ingxenye yeqembu lama-SAP. Ngiyabonga kakhulu. Okay, wemasipala njengoba usuhambile ndoda wohlalwazi ukuthi ama-SAP sekwaba khona ungqongqosho ongenamnyango. Ukufa kwesosha ukwanda kwekhaya. Ngiye ngizwe besho kanjalo-ke nami.
Iyakhasa imfene wakhona, kumhlophe kumnyama kumhlophe. Iyakhasa imfene wakhona, akubomvu kumnyama kumhlophe. Iyakhasa imfene wakhona, alethwe sihlobo mathupho. Ahlabela amabhunga kwezinye.
Ngimtotosi umfana mangabe ethinte emina hayi ngiyakutshela impela usuke ethinta umlilo equbuleni angisoze ngamtotosi umfana futhi na ngilindele ukuthi angitotose ngoba mina kade kwasangiletha ngoma kade kwasangibona ngiyinkunzi emavava angisabi lutho umfana ngempela hayi angazi ukuthi ngingathini so siphosane khona impela olwandle kulamule zona ingwanye impela ayikho impela enye futhi into eyokwenzeka umfana mesethinte emina usuke senyathele emsileni angidlali nomfana angifundisi futhi angincengi yabo so nje umfana othinte mina hayi angazi ngempela ngiyaphathisa angisho lutho ake ngingandi kakhulu ngize ngigeqa amagulu abafowethu ake nilindele nje ingoma yegeza lakamgube kusukela ngeyi-1 kuze kuyovalwa igeza lakamgube ihlolwe sikhona ngizobhema nikhole ngiyanithembisa abafowethu bese ngibonga kakhulu eningenzele khona ku-albhamu yama-SAP ethi iveze isathanism bikhala zonke iy'ndawo bafowethu akukho la kade ingakhali khona so nje ngiyacela ukuthi nakiyo lethi ihlole sikhova kuphinde kube njalo ngibonga kakhulu isapoti yenu bafowethu ngiyohleze nginithanda nginihlonipha ngaso sonke isikhathi angisoze nganiphoxa emculweni kamasikandi ngisekhona futhi angiyindawo laba kade becabanga ukuthi mhlambe sengizohlehla hhayi angihlehle ngiyasondela ngibonga kakhulu bafowethu ngicela nje sijabuleni sonke ngehlole sikhova amen.